umukobwa yageze ku kibuga cy'indege. Ikibuga cy'indege aho yanyorohereje message ambwira ALVINGUCCI. Jambo rya mbere yatanguye kumbwira bite urameze neza, nizere kumeze neza, ariko amajambo nza kukubwira muri uno mwanya uze kunyihanganira. Ndazi yuko uhava ubabara ariko uranyihanganira. Nkikibona ayo majambo naribaje wayo umukobwa atanguye ambwira no majambo, ariko narihanganye kugeza yaho ndangiza gusoma ubwo butumwa. Umukobwa yadagije ambwira ngo yarangije ambwira nti ALVINGUCCI nivyo warankunze kandi waragaragaje urukundo rukomeye cyane, waranyeretse urukundo nari bwigere mbona ku muhungu wari we wese, warankunze nyakunkunda vya vrai, urankunda. Ariko ALVINGUCCI kora, bandanya ukora urondera amafaranga, uzoronka umukobwa azoza nawe agukunda biri serie. Uwo mukobwa wa kabiri nagiye gufatana nawe, wewe nagiye kubona invitation, giye kubona arungize. Agiye kubona abantu giye invitation. Ubutumire bwagiye kugira ubugeni. Muri uwo mwanya nkikibona iyo invitation, nahise na telefone hasi, urabona ko n'ubundi muri kajyaga video yuko ata nimuzi nari nambaye yo hejuru. Icyo nibukira ko tu nuko nataye telefone hasi, ibindi bikurikira navyo nibuka. Gusa icyagiye kunkangura, numvishije induru, izo nduru sinamenya aho zaje zizana. Izo nduru nibwo kuhita nkanguka, mbona ahantu ariko ndamanuka ari harehare cyane, ari harehare cyane. Haraka video mwabonye, au ka video sinari nzi yuko bali akigafise. Bigya mwabonye hajya nari mbona yuko mengo je nta buzima mfise muri uno mwanya ari kwiyahura tu nkava ku isi, kuko guhemukirwa ni kintu kibabaje cyane. Hari igihe utangurana n'umuntu mu rukundo, numva ngo iwabo barakiri inkwano, buca kabiri yudirinde kija nka Australia, ariko niko bimeze bafisa amafaranga, nibo bama bafise gahunda zeme kwa zikemezwa. Ariko nabwo vyoroshe kwiyagaza ku mutima, wababaye watunuye kubw'impamvu z'urukundo, numva ngo iwabo barakiri inkwano,
Ucha kabiri yudirinde kijana Australia. Hariko niko bimezei bafisa mafaranga. Nibo bama bafise gahunda zeme kwa zikemezwa. Honan.
Urukundo mbe urukundo niki mbe urukundo tworuha irindi zina nyabaki mbe urukundo rusagute harombwira ibara ry'urukundo tuvuze ko yoba urukundo goba gwirabura oba ari umubabaro kora oba ari umwijima tuvuze ko urukundo rufise ibara ryera n'umundi nyene yoba ari amahoro asesekara ndese anuzui mbe urukundo rurafise irindi zina oya n'urukundo mbe urukundo ari umuntu yobazi ukungene goba rusa uri muntu wese umubagije icyo kintu yo kwishyura oya ariko twese turazi ko ari urukundo nangwe fisi umubabaro aho no mubabaro ufisi mpamvu fise uno mubabaro nivyo turakunda tukanakundwa tukagaragaza urukundo mu bana b'abantu ndese tukanakora ibyo dushoboye byose mu kwereka inguvu zikomeye ku bw'iryo jambo urukundo bali ndabizi yuko utankundira cyane yuko nozimbere za kamera navuga ibindi muri jewe ariko kenshi iyo uvuze ikintu ukabigaragaza uraronka nta mahoro muri wewe abantu nivyo turakunda ukihebera umutima wawe ukagaragaza uko bishoboye kose mu gukunda umuntu ariko bikarangira uhe mu kiu bikarangira uboneka nk'uko umenga atacumaze mu gihe mu mwanya yuko wari utanguye ukundana n'uwo muntu cyangwa umwereka urukundo warerekwa yuko nyene kuri wa gaciro gakomeye cyane muri uwo mwanya ariko nkuko nabivuze bikarangira ari umubabaro ari intimba y'urukundo bikarangira ubabajwe ukamenga ucumiswa icumu mu mutima kubw'impamvu z'urukundo bishika kuri benshi nuko nanje vyanshiki. So right now let me tell you about my story about my love. Let me tell you the story, the true story yambayeho ALVINGUCCI naregeze kujya mu rukundo Numukobwa nashimye kuvuga izina wa mukobwa naramukunda cyane ya balaramuzi yaranabizi ko nari nsanzwe ndamukunda umukobwa naramukunda cyane ndamwiyebera ariko nivyo jewe kubwa maranga mutima yanje kubwo kugaragaza urukundo rwanje naramwereka yuko nshoboye gukora ivyo nshoboye gukora vyose kubwo kugaragaza urukundo rwanje imbere yiwe ko mukobwa twarakundanye turakundana nawe gihe gitari gito cyane no muhira bari basanzwe bamuzi eka n'abagenzi banje bo hafi bari basanzwe nabo nyene bamuzi ariko biza kurangira ukundi kuntu awo mukobwa narapambana nkahangayika izuba imvura ivumbi vyose vyabazwa nanje Gucci Alvin uko kose habaragahumbi namba ari bihumbi bibiri nimba ari bihumbi bitanu nimba ari ijana nararimwereka tukarisangira uko tukabisangizanya nawe tukabisangira turi kumwe nawe bivanye nkuko muri jewe nivyo nari namaze no kwishiramwo yuko urukundo atari amafaranga je kubwiwanje nakora n'inguvu nyinshi cyane kubwo kwerekana urukundo mugatujya naronka sinashaka ko no twisangiza na jenyen nashaka ko tudusangira n'uwo no banarise yuko ari umukunzi wanje kari mukobwa twarakundanye turakundana muri icyo gihe cyose yaranyereka kwa nkunda nanje narabimwereka ko ndamukunda kunda ugukunda nijyo jambo nagenderako ni nayo mpamvu byanatuma nanje ndamukunda nkamwereka yuko akwiriye gukunda umwamikazi wanje ni nayo mpamvu umukobwa wari we wese je nkundana nawe ndamwita ko ari umuprincesse ko ari umuqueen kuko abakomeye cyane mu rukundo rwanje haraka video mwabonye au ka video sinari nzi yuko bali akigafise bigya mwabonye hajya nari mbona yuko mengo je nta buzima mfise muri uno mwanya ari ukwiyahura tu nkava ku isi kuko guhemukigwa n'ikintu kibabaje cyane hari igihe utangurana n'umuntu mu rukundo pole pole buke buke kumbe bintu bigenda bikomera kumbe umuntu ugenda umwishiramwo cyane kanamukunda bikomeye cyane nivyo vyambayeho jewe yasa bijya mwabonye nagiye gukangurwa ubwenge bwagiye gusubira kandi kujya kugihe maje kumva ijya nduru numvishije niyo yankanguye ngo what mbona hantu ngomba ngende ari ahantu harehare cyane ahantu nari ngomba kumanuka hari ahantu harehare cyane ubwenge buragaruka zose ni kubwa impamvu z'uwo mukobwa ni kubwa impamvu z'urukundo umukobwa ikintu yagiye kunkorera ntazofa nibagiye mu buzima bwanjye umukobwa yageze ku kibuga cy'indege ikibuga cy'indege aho yanyorohereje message ambwira ALVINGUCCI jambo rya mbere yatanguye kumbwira bite urameze neza nizere kumeze neza ariko amajambo nza kukubwira muri uno mwanya uze kunyihanganira ndazi yuko uhavu babara ariko uranyihanganira nikibona ayo majambo naribaje wayo umukobwa atanguye ambwira no majambo ariko nariyanganye kugeza yaho ndangiza gusoma ubwo butumwa umukobwa yadagije ambwira ngo yarangije ambwira nti ALVINGUCCI nivyo warankunze kandi waragaragaje urukundo rukomeye cyane waranyeretse urukundo nari bwigere mbona ku muhungu wari we wese warankunze nyakunkunda vya vre urankunda ariko ALVINGUCCI kora bandanye ukora urondera amafaranga uzoronka umukobwa azoza nawe agukunda biri serie umukobwa ambwira yuko afashe voyage agiye ahantu kure kandi asanzwe afise n'ubundi mutipe kumbe bari bamaranye igihe bakundanye bali numvumengo ina true story nayo no bandanya kuvuka kuko biri mu bintera ngira umubabaro ngira agahinda mu mutima wa umukobwa yambiye ko afise umutipe basanzwe bakundana kandi bari bamaranye igihe kinini ubundi bakundana nubwo naje twakwegana ariko byaramwankira uko ngereye yombwira yuko twobistopisha twobihagarika bivanye n'urukundo jewe na muha na mwereka umukobwa kumba umutipe bakundana yari yaramaze kumukorera ibintu byose amuronderera visa amukatira tike kugira musange hariya mapenzi nibutsa karimbo ka big fizo karimbo yenda kibutse eko abaririmbye ari gihe baririmba indirimbo zabo zikadukoraga mapenzi utalia lia ya kichenji utayachukia hey ya vyarangize kugeza urukundo numva ndagwanse ariko munyuma naritawe umukobwa nyereka yuko mwiye kurondera amafaranga nanje nzoronka abankunda umukobwa afata urugendo yitaba uwo mutipe uwundi muhungu yamworoheje visa amurihira na tike umukobwa nuko nyene yafashe urugendo arigira ALVINGUCCI sigara nka ALVINGUCCI sigarana agahinda muri jewe suwo wonyene novuga ko yoba yarambabaje ni benshi bama bampemukiye ni benshi baba bampemukiye ariko tukihorera tu rukundo rurakomeye cyane muntu uzokunda umuntu please uramukunda nyakumukunda vya fre nuzogenda ubwira umuntu ngaho ngo ndagukunda utazi nguvu y'iryo jambo urikuravuga ndagukunda mbe rifise izihe nkomezi rifise izihe nguvu bwira umuntu ko umukunda nyakumukunda atwara ababaje turanakomeretswa imitima yacu hazamwo ibikomere by'urukundo turakunda tukaranagaragaza urukundo rwacu ku bantu twifuza ko bodukunda twifuza ko botubera aba future wife mu rugendo rwacu rw'urukundo ariko bikarangira batwemuki bikarangira batwiritse ko atacu tumaze bakadufata nk'imihimbiri bakadufata nk'ukumengo tutigeze basi tuba hamwe mu rukundo ya byarashitse twarabibonye iyo ukunze umuntu kunda umuntu nyakumukunda iyo ukunze umuntu bigaragaza umwereke real love ubu nivyo benshi basigaye bavuga ata gafaranga nta rukundo sawa ni nayo mpamvu ubona kenshi dupambana duhangayika izuba imvura ivumbi nk'uko nabivuze byose bibazwa na twebwe reka nkeka basi natwe tuyarondera ayo mafaranga kira basi turabe ko natwe bodukunda kanatwe turondera ku kanoti nke kanatwe wazodukunda muramba barira nimba harabo no banatsitaje naho kajya ka video nubundi mwabonye nababwi byose bgaru umubabaro kubwo kwibuka so anyway sinovuga byinshi cyane kubwo mukobwa kuko kubwo mukobwa naragize amashoke menshi cyane ndaja mu bitaro ndagwara bikomeye cyane ariko imana irakinga sinapfa amagara asubira kumera neza inyuma y'uwo mukobwa naronse amahigo ndaronka undi mukobwa dutangurana nawe urukundo kumwe kwiwanje iyo ndi kumwe n'umukobwa ndamwihebera nkamukunda nyakumukunda wewe narinzi yuko aje kumpoza marira aje kumpoza umubabaro nahuye nawe niyo mpamvu mwabonye kajya ka video aho kajya ka video mwabonye uwo mukobwa wa kabiri nagiye gufatana nawe wewe nagiye kubona invitation giye kubona arungize agiye kubona abantu giki invitation ubutumire ugagiye kugira ubugeni muri uwo mwanya nkikibona iyo invitation
na ise na telefone hasi rabona ko nubundi rikajyaga video yuko ata nimuzi nayo ntambaye yo hejuru icyo nibukira ko tunuko nataye telefone hasi ibindi bikurikira navyo nibuka gusa cyaje kunkangura numvishije induru izo nduru sinamenya aho zaje zizana nizo nduru nibwo kuhita nkanguka mbona hantu ariko ndamanuka arahare cyane ari arehare cyane nibwo kucya nkanguka bwege buragaruka ambwira guci ntukora ibyo bintu ntukora iryo bara ngo nagiye kubona bako bakomiyo nduru izo nduru zose ubwo ntibari bazi wayi ariko kubwa impamvu z'urukundo na nataye ubwenge ntazi nibiki byo gukora murambabarira cyane twarahemukiwe turanahemukiko tubandanya duhemukiko ariko twizere yuko nkeka hari giye natwe tuzoronka abadukunda bagatwereka urukundo nkuko nyene tuba tunyotewe kwerekwa urukundo bali sinumva ko nobandanya mvuga ino story ariko ikintu nohanura mukurangiza urazi ko nuko ntanashimeje ko noza imbere za kamera ari wewe bali watume vuga reka basi guci ubivuge nkeka vyo kuvamwo ukabandanya ubundi buzima bwawe kandi bitona kononera akazi kawe usanzu ukora ikintu nohanura tu abantu mukunda abantu mwinjira mu rukundo iyo ubwiye umuntu ijambo ndagukunda menya kwanza iryo jambo ndagukunda rifise ubuhe buremere nuze kuvuga umuntu ndagukunda kubera profil runaka oya kuko urukundo ni ikintu cya mbere kibabaza cyane urukundo ni ikintu cya mbere cyo tumukora n'ibindi bintu utari utokoze kubwa impamvu z'urukundo nimbukunda muntu mukunde nyako mukunde mukundo uko ameze ko ariko kose kuko you never know ibiri imbere yiwe abo bantu mwirukira ngo ku mpamvu z'uko nkekashobora kuba afise amafaranga ari gye vyo hinduka ugasanga ujya wansi ni waje kugufasha ndabashimiye cyane bakunzi badukurikirana kuri Hitop TV the number one channel in our country muraba bosi bacu nongera kandi nshimira kumanuro nyinshi nagiye ndahabwa nongera nshimira n'abafanzi bacu abari muri Oman Dubai Saudia USA mu Rwanda Tanzania Kenya eka n'ahandi handi hose Murakoze chan. Asante sana nawe if bali. Embesilato if bali. Urumuno wanje.